ikaze mu makuru yacu y'akakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma abagenzi banje dufatanije kubagezaho aya makuru umunyarwanda René mugenzi warumenyerewe nk'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu yaraye muri gereza mu Bwongereza nyuma yo guhamwa n'icyaha cy'ubujura bw'amafaranga agera kuri miliyoni 270 abamuzi babyakiriye bati
yakinaga urusimbi urusimbi n'indwara mbi cyane abantu benshi barayifite ariko ntibamenya ko bayirwaye byaba byiza rero muri uko mu gihano baba bamuhaye ko yabona n'ubufasha kugira ngo abashe kwivuza kuko natabikora agasohoka azongera abikore yongera agira abandi bantu bahemukira
uwo ni Clarisse Kayisire Mukundene umwe mu bantu baziranye na René Mugenzi banyarukira no muri Tanzania kureba uko indorerezi z'umuryango wa Afrika w'Uburasirazuba zitegura gukurikirana amatora muri icyo gihugu aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mukanya ntimuje kure amakuru yacu turahera mu Bwongereza aho umunyarwanda René Mugenzi wari usanzwe umenyerewe nk'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu yaraye muri gereza mu Bwongereza nyuma yo guhamwa n'icyaha cy'ubujura bw'amafaranga agera kuri miliyoni 270 uyavunje mu manyarwanda ayo mafaranga yayakoresheje mu gukina urusimbi mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ari mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres aho mu Bwongereza nyine niwe waduteguriye inkuru
Impirimbanyi y'uburenganzira bwa kiremwa muntu René Mugenzi ku wa gatanu yakatiwe n'urukiko rwa Norwich Crown Court mu Bwongereza igifungo cy'imyaka 2 n'amezi 3 amaze guhamwa n'icyaha cyo kwiba amafaranga y'Ubwongereza 220,000 bingana na miliyoni 270 mu mafaranga y'u Rwanda umugenzacyaha Chris Ewell yavuze ko René Mugenzi umunyarwanda ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza yavanye mu mafaranga mu bubiko bwo muri banki ya katedrali ya Mutagatifu Batista yari yaramwizeye ikamugira umubitsi akayajyana mu rusimbi René Mugenzi ufite imyaka 44 y'amavuko yatwaye amafaranga y'amaturo yari agenewe abakene n'imirimo ya kiliziya kuva muri Werurwe 2016 kugeza muri Gicurasi 2018 ubuyobozi bwa katedrali bwamenye ko amafaranga yatwawe ari uko bunaniwe kwishyura ibikenerwa mu mirimo ya paruwasi ku buryo nubwo bwose bari barishinganye bahawe gusa ajya kungana na 1/4 cy'amafaranga yatwawe umuyobozi mukuru wa katedrale David Paul yabwiye ikinyamakuru Daily Mail ko imyitwarire ya René Mugenzi yatumye bizajya bimugora kwizera abantu mu mwaka wa 2018 nibwo byagaragaye ko amafaranga yibwe kandi René Mugenzi yahise abyemerera polisi ataruhanije ndetse ageze no mu rukiko mu kwezi kwa 7 mwaka yemeye icyaha ariko urukiko rwari rwarabuje abanyamakuru kubitangaza bwitwaje ko umutekano we ushobora guhungabana ikinyamakuru The Eastern Daily Press cyavuze ko icyo cyemezo kidasobanutse umucamanza Catherine Moore yemeza ko René Mugenzi yahemukiye bamwizeye avuga ko ibyo yakoze bitahishirwa umunyarwanda kazi Clarisse Kayisire Mukundente wamenye René Mugenzi nyuma y'urupfu rwa Kizito Mihigo dore uko yakiriye iyo nkuru
yakoze icyaha agomba kugihanirwa kugira ngo yumve ikosa yakoze ariko kandi yakinaga urusimbi urusimbi ni indwara mbi cyane irwara abantu benshi barayifite ariko ntibamenya ko bayirwaye byaba byiza rero muri uko mu gihano baba bamuhaye ko yabona n'ubufasha kugira ngo abashe kwivuza kuko natabikora agasohoka azongera abikore yongera agira abandi bantu bahemukira niyo mpamvu uretse kumwifuriza kumva akose yakoze akabihanirwa namwifuriza no kubona umuganga umuvura agakira iriya ndwara
umwunganira Andrew Oliver yavuze ko René Mugenzi yahoranaga ubwoba ko yagirirwa nabi na Leta y'u Rwanda bikamubuza kugira akazi akora atekanye yasabye umucamanza kumuha insimbura gifungo ku buryo René Mugenzi atajya muri gereza umucamanza yamushubije ko uwo yunganira yatengushye abamwizeye ko igihano cyo gufungwa gikwiye Venuste Nshimiyimana ijwi rya Amerika Londres
Urakoze Venuste Nshimiyimana ahandi havugwa abakatiwe n'urukiko ni mu Burundi aho kuwa kabiri w'iki cyumweru sentare nahinyuzwa y'igihugu yakatiye abantu 18 barimo Pierre Buyoya wahoza yowe icyo gihugu ibakatira gufungwa burundu urwo rukiko rwabahamije kugira uruhare mu icwa rya Melchior Ndadaye nawe wahoze ayoboye icyo gihugu Pierre Buyoya wahoze ari president wa Burundi yakatiwe atari mu gihugu akavuga ko urwo rubanza rudakurikije amategeko yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
Nyakuha Perezida Pierre Buyoya mwahoze murongoye Burundi murakoze cyane gose kuri aka kanya muto kugira ngo tuganire nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire ukuntu mwakiriye urubanza mwaciriwe mutahari urubanza mwaciriwe n'abandi bashika nka 18 rubasabira umunyororo uguherayo eka hamwe ni hadabu zikomeye mbega ubwo rubanza mwagwakiriye gute
bwa mbere ibyerekeye ikurikiranwa muri urwo rubanza kubwa mbere tugira icyo tubivuze ko rero ubwo rubanza rwaciwe ijambo n'ibyari indi mu rubanza kudacu ruteye kubiri n'amategeko y'igihugu ubwa mbere nk'uko twamye tubivuga ubwo rubanza uraje igihe ibigwerekeye rumaze ni urubanza rwataye igihe iyo bita mu gifaransa prescription cyaka kuko amategeko yariho mu Burundi mu itegeko yahandi rihana ibyaha byo 81 ryariho igihe perezida Ndadaye yaganagurwa ryavuga ko ibyaha mwe n'ibyo bidakurikiranwa imyaka 20 iheze ubu rero tumaze imyaka 27 icya kabiri cyerekeye ko urwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko y'igihugu nuko urubanza rwari rwaraciwe mu 1996 rwugururwa rero mu buryo buteye kubiri n'amategeko
muri ko muvuga ko sentare nkuru y'igihugu y'u Burundi itazi amategeko muvuze ko ubwo rubanza rwaciwe amategeko aho nyanzwe
navuze yuko sentare nayo nyine itazi amategeko mugabo niyumvira ko sentare idahinyuzwa yaronse amategeko kandi n'inzego za politiki yaho n'inzego za politiki y'uguca urubanza mu nzira itajyanye n'amategeko
aho no kuvuga ko sentare yoba itigenga
ikindi rero nareko ndavuga undunge ngure mvuge igituma ubwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko ubwo rubanza ruteye kubiri n'uburenganzira bw'umunyagihugu wese kugira ngo yitware mu butungane biciye mu nzira nyayo utikuki ubwa mbere abashingwamanza b'abanyamahanga twatoye ntibigeze bemererwa kwinjira mu Burundi kuronka visa abashingwamanza b'abarundi twatoye ntibigeze baronka uburenganzira bwo kumenya ibiri muri dosiye yacu ntibigeze baronka uburenganzira n'ukumviriza ibyo turi kutwagirizwa urumva rero ibintu biteye kubiri n'amategeko mu nzira nyinshi ikindi ni ukongera nuko igihe bavuga bati erekana ibyemeza yuko mwebwe abo baburana cyane cyane bajya bafunzwe bishe umukuru w'igihugu Ndadaye nta kintu na kimwe kiboneka kigeze cyerekanwa mu ncamake rero nagomba kuvuga ko ikindi nari nibagiye nuko ubwo rubanza ruteye kubiri n'amasezerano y'i Arusha kuko mu masezerano y'i Arusha twari twavuze neza ingene imanza mwene izo zicibwa ko izo dosiye mwene izo zica muri ya komisiyo verite rekonsiliyasiyo yari kujya mu butungane nagomba rero mu kurangiza mvuge ko ku bwacu ari urubanza rufise imvo ya politiki si urubanza rujyanye n'ubutungane
none muba mufise
wirabye neza abantu barimo ni urubanza bagaciriwe intwaro yariho igihe uwo mukuru w'igihugu Ndadaye yaganagurwa ko urubanza rwaciriwe ni uvuga intwaro ya iprona kuko uravye mbere nabo baciwe imanza harimo abashinganahe batanu bose batwaye umugambwe no rero twebwe tuvuga tuti ni rubanza rwa politiki ibirimo rero twebwe turabyiyamirije
muri iki gihe umugambi wanyu ni uyuhe murafite umugambi wo kunguruza
tuzokunguruza nkuko twabivugiye mu rwandiko twasohoye mu masentare y'Uburundi no mu masentare y'Amakungu ko turazi neza jewe ndazi neza ko atasentare n'imwe ikora mu mategeko izoshobora kwerekana ko jewe nishe ndadaye ngo ironke ibyemezo ko jewe nishe ndadaye aha mvuze ku giti cyanje.
Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi mukaba kandi muri intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe ry'Afurika mu gihugu cya Mali na Sahel. Murakoze ku kanya mwahaye iradiyo y'ishyu ry'Amerika.
Amakuru yacu yibanze ku y'ubutabera uyu munsi. Reka tuyakomereze mu Rwanda, aho urukiko rw'ibanze rwa Kagarama ejo kuwa gatanu rwemeje ko Bwana Rusesabagina Paul akomeza gufungwa by'agateganyo, runatesha agaciro ingingo yo kuburana nk'umunyamahanga. Isomwa ry'urubanza ryabaye Rusesabagina adahari, ari muri gereza, inteko iburanisha yonyine niyo yari mu rukiko. Asumta Kaboyi akomeza inkuru.
Asoma icyemezo umucamanza yavuze ko umushinjacyaha afite uburenganzira bwo gusaba ko ukurikiranyweho ibyaha yongererwa igifungo cy'agateganyo kugira ngo anoze iperereza rye. Rusesabagina n'abamwunganira nta n'umwe wari mu rukiko ubwo rwasomaga umwanzuro. Bawukurikiranaga abafungiye muri gereza ya Mageragere hifashishijwe ikoranabuhanga rya Skype. Umucamanza yahereye ku kibazo cyatinzweho mu iburanisha riherutse cy'uko Bwana Rusesabagina atari umunyarwanda. Urukiko rucyanzuraho ko Rusesabagina ubwo yaburaniraga mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeje ko ari umunyarwanda kuko afite ubwenegihugu bw'u Rwanda n'ubw'Ububiligi, bityo ko nta kindi urukiko rwahindura. Umucamanza yavuze ko kandi hari impamvu zikomeye zituma Rusesabagina akekwaho ibyaha akurikiranyweho. Ubwo umushinjacyaha yasabaga ko Rusesabagina yongererwa iminsi 30 y'igifungo, yavuze ko bamaze kubaza abatangabuhamya 9 bagizweho ingaruka n'ibitero bya FRN, kandi ko hakiri abandi bo kubaza bo mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi bagomba kubazwa. Umucamanza yavuze ko mu ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo umushinjacyaha wagejejweho dosiye y'uregwa ashobora gufata icyemezo cyo gukora iperereza ry'inyongera iyo asanzwe ibimenyetso biri muri dosiye yashyikirijwe bidahagije, ngo iyo minsi 30 ikaba ishobora kongerwa bigakomeza bityo. Urukiko rugasanga umushinjacyaha ari ugomba kumenya ibikenewe kugira ngo dosiye ifatirwe umwanzuro. Ngo kuba rero asaba ko Rusesabagina yakongererwa iminsi 30 y'igifungo kugira ngo hakomeze iperereza ry'inyongera ko biri mu nshingano z'ubushinjacyaha. Abunganira Rusesabagina bari bagaragarije urukiko ko yafungurwa agakurikiranwa ari hanze, ngo kuko ubusanzwe ari inyangamugayo ndetse akaba afite n'uburwayi. Urukiko rwavuze ko ibyo basaba biteganywa n'amategeko, ariko impamvu bashingiraho zikaba zitahabwa agaciro, ngo kuko kuba Rusesabagina atarigeze ahanwa n'icyaha atari byo bigaragaza ko ari inyangamugayo, cyane ko impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha zigihari ngo no kuba arwaye bikaba nabyo bidahagije, kandi ngo uburenganzira bwe bwo kwivuza bukaba butabangamiwe. Ikindi cyari cyagarutsweho cyane muri uru rubanza kigakurura impaka, uruhande rw'uregwa rwari rwavuze ko ubushinjacyaha bwasabye ko Rusesabagina yongererwa igihe cy'igifungo bukerereweho iminota 7, bityo ko afunzwe binyuranyije n'amategeko. Urukiko rwavuze ko kuba umushinjacyaha yarashyikirije ikirego tariki ya 16 ku kwezi ku isaha ya 8:00 irenga y'iminota 7 nta tegeko yishe. Umucamanza asobanura ko umunsi w'urukiko urenga nyuma ya 6 z'ijoro. Ahereye ku byaburanishijwe byose, umucamanza yanzuye ko ubusabe bwa Rusesabagina n'abunganizi we nta shingiro bufite.
Uvuga ko nta gushinjacyaha bwakoze mu minsi 30 ya mbere bikaba bitahabwa agaciro. Kuba uregwa asaba ko yafungurwa by'agateganyo akurikiranwa hanze kubera ko ari ubusanzwe ari inyangamugayo ndetse akaba afite n'uburwayi, urukiko rushingiye ku biteganywa n'ingingo ya 97 y'itegeko nimero 27 yavuzwe, rurasanga ibyo Rusesabagina Paul n'abamwungana basaba biteganywa n'amategeko, ariko impamvu bashingiraho basaba kuregwa yafungurwa by'agateganyo zikaba zitahabwa agaciro kuko kuba Rusesabagina Paul atarigeze hamwa n'icyaha si byo bigaragaza ko ari inyangamugayo, cyane ko impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha zigihari kubarwaye bikaba ntabyo kubikaba nabyo bidahagije ngo rekurwe by'agateganyo hashingiwe ku remere bw'ibyaha cyekaho kandi bikaba ntacyo byabangamira ku burenganzira bwe bwo kwivuza urukiko rukaba rusanga rusesa bagena Paul agomba kongererwa igihe cy'ifungwa y'agateganyo icyemezo cy'urukiko rwemeje ko ari impamvu zituma rusesa bagena Paul yongererwa igihe cy'ifungwa ry'agateganyo rutegetse ko rusesa bagena Paul yongererwa igihe cy'iminsi 30 cyo gufungwa by'agateganyo abakomeza gufungirwa muri gereza
Rusesa bagenda akurikiranyweho ibyaha 13 birimo ibyo kureba umutwe w'ingabo utemewe ndetse no gutera inkunga umutwe w'iterabwoba Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 Nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Sylvestre Ntibantunganye bahoze ari perezida w'u Burundi yagenwe kuyobora itsinda ry'umuryango wa Afrika uburasirazuba rizakurikirana amatora y'umukuru w'igihugu muri Tanzania. Aya matora azaba itariki 28 z'uku kwezi kwa 10 bwana Ntibantunganya yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Nyakubahwa Perezida Sylvestre Ntibantunganya mwigeze kurongora Burundi ubwa mbere na mbere mbanje kubakiza ku mabanga mwahawe yo kurongora umurwi uzobujejwe gukurikira amatora mu gihugu cya Tanzania amatora ategekanijwe ku igenekezo rya 2008 ry'uko kwezi kw'icumi nashaka mutubwire ubwa mbere na mbere uko mwakiriye igenwa ryanyu
nabyakiriye neza ngira nti niteka atari kuri jewe gusa iteka mbere no mu gihugu cy'u Burundi cyanyibarutse mugabo kandi niteka no mu karere kuko turi muri kano karere ngende cy'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko hanyuma kandi bikaduha n'akaryo kugira ngo umuntu akoresheje ubushobozi akoresheje ubumenyi akoresheje ibintu kwita ibyo yagiye ariga ahadahirya ashobore gufasha ibintu byo gucungera amatora ngo tubivuga bigafasha rero wewe ikongera bigafasha n'icyo gihugu cyane cyane mbere mugiye kuyacungeramo kugira ngo intwaro ya demokarasi kiye ku matora igende ishinga imitsi
murashaka kutubwira igitigiri cy'abantu bagize umurwi murongoye bangarike
abantu bagize uwo mugwi bava mu bihugu bigize iri shyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko kiretse gusa igihugu cya Tanzania kukumva urubanza nibo ruraba kuvuga rero yuko ugiye kuraba hashobora kuba abantu bashobora kuba hagati ya 30 na 45 bazoza baserukira ibihugu byose ni ukuvuga igihugu cy'u Burundi igihugu cya Kenya igihugu cy'u Buganda igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Sudani hanyuma icyo ndavuga ni uko mu gihugu cyose niburiburi uzosanga harimwo umuntu aza aserukira umugwi ujejwe amatora muri icyo gihugu n'umuntu ari muri ya nama ishinga amateka y'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko n'abandi rero kugira ngo dushikirwe igitigiri cy'abantu 30 gushaka 15
mu duce kuma yange amabanga muza wamujejwe muri icyo gikorwa cyo gucungera amatora no kuvuga ko muzoja mu ntazi zitandukanye mugakurikirana ukuntu icyo gikorwa kiko kirakora
Ego turakurikirana icyo gikorwa n'ibyo mabanga ko buriya iyo ugiye gucungera amatora hariho ingingo ngendegwa ko ugenda wisunga ziranga abatora twokwita kurangwa na demokarasi ku isi yose mugabo ngaha tukizunga cyane cyane ibyanditse mu masezerano ashyiraho rino shyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika yo hagati mugabo usanga ku cyo kibazo atatandukane namba mu ngingo ngendegwa ko ni n'izindi ngingo zigenga amatora arangwa na demokrasi mu bihugu. Aho rero tuzoraba ingene amatora yatunganijwe, ingene ibintu biri kuragenda muri kino gihe, na cyane cyane tuzoraba kandi n'umunsi w'amatora ingene azogenda, twongere dukurikirane ingene bazoharura ibyavuye mu matora, n'ingene abahiganwa baba bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu canke imigambwe ihiganirwa ibibanza mu nama nshinga amateka bazoheza bagafata ibyavuye muri aya matora. Uko byatunganijwe tuzoshobora kuja mu mihingo ishika nka 10-11 dushobora kuzogira abantu bazoba bahari kugira ngo bashobore kugira gukurikirana ibyaya matora. Urumva Tanzania n'igihugu atari gito, gifise ibirometero kare byegereje umuriyoni, usanga rero bitoroshe kugira ngo ndashobora kuronka abantu bakwirege na hose. Twarafashe ibice no kwidofata ndinifatirwa ko bizodufasha kugira icyo tubonye muri gategurwa, n'ingene kandi amatora yatunganijwe n'ingene azoba ariko aragenda.
Muri icyo gikorwa nyine cy'amatora, muri ayo matora perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli ariko ahiganwa n'abandi banyapolitike 14 muri amazi iminsi itari mike muri iki gihe i Dar es Salaam. Hari icuka kiri coba kirangwa muri icyo gihugu imbere y'amatora.
Aho turi ntacyo turabwirwa, ntacyo turabona, naho tuvugana ntacyo baratubwira ngaho. Kandi turategekeye natwe ubwacu kuzobonana na bamwe mu bahiganwa mbere tukazogenda no ku rubuga aho bizodukundira kugira twirabire ingene twebwe n'amaso yacu ingene biri kubiragenda. Kandi uko ndabibona nabo tuvugana, urabona yuko ibintu bitunganijwe biriko biragenda nyine ku buryo nyine amatora umuntu ashobora kuyakurikirana atangorane, akazokuramo icyumviro cya nyuma abavuga. Ibice byose biyaranga bimaze guhera, sinaza kuvuga rero ubu ariyo tugitangura icyumviro mfatiye ko ni iki cyangwa kiriya, turakurikira tuzoraba, hanyuma tuzoza tugire rero icyo dushikirije. Tumaze gukurikirana hose aho nakubwiye bazoja baduhaye ibyegeranyo bishobora kudufasha kugira icyo cyumviro nyamukuru ku itunganywa no kugenda amatora yagenze muri kino gihugu.
Amatwi adusumira muri uyu murwi murongoye, nta banyagihugu ba Tanzania barimo, ivyo vyoba vyavuye kuki?
Niko bitunganijwe muri uyu muryango, muri iri shyirahamwe ibihugu bya Afrika yo mu buseruko. Iyo igihugu kirabwa n'amatora cyo nyene, nta bantu bemererwa kuja muri uwo mugwi ugiye gucungera amatora. Ejo no kuvuga rero abigizeho mu kidu gicanye kiriya, naco nyene ntizoshobora kurega kurika abo bantu. Sibira rero Tanzania gusa, nizo ntibiraba igihugu cyose bagiye gucungera amatora, mugabo kikaba coco kitafise ubwo burenganzira bwo gushiramo abantu baza gucungera.
Mu bihugu byinshi byo muri Afrika, igihe cy'amatora ni igihe gihambaye cyane rwose, kandi ni igihe cyama cyabayemo imvururu indyane, mu gihe ibyo byoshika nk'ibyavuye mu matora bikaba nk'ibiharirwa n'umwe canke n'uwundi. Umurwi murongoye uzofata mu gute?
Reka twizere ko atabizoshika. Hanyuma ikibazo cyose kije umugwi uje gucubira amatora uraheza ukisunga ingingo zigenga ishira hamwe kugira ico icushikirije. Reka rero twizere yuko dukuri bizogera neza, nitubatege iminsi, kuko buriya umuntu agiye gucungira amatora mu gihugu ntabagiye kuraba gusa agira ngo ibitagenda ngo nibyo bizotugora, ahubwo ashobora gukora n'ibigenda neza cyangwa ukagenda neza byose, bikarizo cyane cyane umuntu ashimikira ko kugira ngo agende ashyigikira inzira ya demokrasi muri bino bihugu. Urazi yuko ari inzira itoroshe kubaka, urabona n'imyaka iheze bitanguye mbuga ugasanga hari aho bigenda bicumbagira. Reka rero ngira kuri icyo kibazo tuzokimbaza inyuma amatora yaheze tumaze gushyikiriza icyegeranyo cy'ibyo tuzaba twabonye.
Matwa dusumira aya matora atunganijwe hakoreshejwe umutahe w'igihugu cya Tanzania, atamutahe wavuye mu mfashanyo z'amahanga cyangwa ibindi bihugu, ivyo byo bafise ingaruka kuri aya matora cyangwa ibyo bafise bifise akamaro ku gihugu cya Tanzania?
Ego barabitubwiye yuko ariko byagenze duko ariko bizogenda, kandi urazi ko ari mu ntango yaho twebwe ntitwogira icyumviro cy'ikirije, babitubwiye. Reka rero navyo nyine kandi zo gice tubivuze ko twahejeje gucungira aya matora, ntidufata akantu kamwe gusa, tuzofatire vyose icarimwe, turabe tuti amatora yagenzwe uko ugiye vyose ubishyira ku rugero.
muri iki gihe y'amatora ariko atunganywa ku isi hose eka no muri Tanzania harimo hari ikiza cha corona kigeramiye amakungu ico nikishora kuba intambamye muri ico gikowa mujejwe cugushora kwitegereza mu gihugu kuraba ukuntu amatora ariko atunganywa
mukanya turaza kugira inama iduhuza twese ahubwo gira nejo iduhuza twese abaje muri uwo mugwi mugabo ndibaza yuko umwe wese aheza akamenya ingene yutunganya kugira ngo umurimo twashizwe turangure atangorane kandi nibintu bishoboka
mu gusozera nashaka ndabaze igihe cyose yabaye amatora nkuko twabivuze mu ntango haraba intambamye intambamye muba mutinya ko zishobora gushika muri iki gihe n'inkize
urumva ibyo tuzobibona neza byose tumaze ubwa mbere hoho kuja hamwe mu mugwi ngo twitongereze ibyo bizogenda hanyuma abo tuzorungika kugenda hirya no hino aho twateguye bashitseyo buriya iyo umuntu agiye gucungera amatora icyo yipfuza je nicyo nipfuza nuko ayo matora agiye gucungera yogenda neza ntihagire ikintu na kimwe kigorana hanyuma ibyo byose umuntu ayibona nuko nabikubwiye iyo amatora amaze guhera icyo je nipfuza nuko iki gikorwa twashinzwe two kirangiza tubonye uko amatora yageze neza tukagira tuti nukuri muri Tanzania tujye gucungera amatora yabaye akora ubuhore ariko byose rero nakubwiye yuko tuzokwitunganya uko dushoboye kose kugira ngo dukurikirane neza ingene yateguwe ingene biriko biragenda n'ingene abahiganwa bazokwakira ibyavuyemo
Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze yarongoye Burundi mukaba ari mwebwe umukuru w'umurwi w'ishyirahamwe y'ibihugu byo mu Seruko bya Afurika ujejwe gucungira amatora mu gihugu cya Tanzania murakoze cyane rwose ku kanya mu hari radio ijwi rya Amerika
ego ndamurakoze ko nabaduha akanya ko kubwira abantu ibyo turimo ngaha muri Tanzania muri aya matora nyine yatunganjwe muri kino gihugu akazuba ku gitekerezo rya 28 z'ukwezi
Sylvestre Ntibantunganya na mugenzi wacu Frederic Nkundikije nshuti muduteza amatwi amakuru yacu y'akakanya naha tuyasoreje nshimiye mwese mwari muduteza amatwi na bagenzi banje bandi bamfashije kujya bagezaho